Whakanui ti a ngā matariki e te huhua o ngā iwi puta no i te ao. I Aotearoa, ko matariki hei tohu i te tauhou, ka mātai i te rewanga i te atapō, ka tīmata ngā tikanga o matariki, ka taki mō te atea, ka matapai i ngā hua o te tau, ka whāngai i te hautapu. Hioi. No ngā tau tō mua o te kotahi manu, eiwarau, eiwatekau, ka whakatūri anō tētahi kaupapa hei whakarauora i ngā whakanuitanga o matariki. He mea ārahi e te papatongarewa i te tīmatanga kia whaikai tautoko anō wai a matariki. Ā, karangi whāwhā haere te tipu o te kaupapa nei te motu whānui. I tēnei wā, kei te whakanuia a matariki e te mare aputano i Aotearoa. Ka mutu, kua noho a matariki hei tuakiritanga o tēnei whenua o New Tirini. Hioi anō, he harai te mea he whetū a matariki e tohu noeho ana i te huringa o te tau me te ihu o Hene Takurua. He harai te mea he tohu noeho ia mō te taiao me te āhua o te tauhou. He harai te mea he tohu noeho ia mō te kotahitanga me te tumanako. Engari kē ia, kei tua a matariki i tōna hononga ki a rātau, ki te hunga mate, waihoki ki a tātau, ki te hunga ora. Kei tua atu a matariki i te pāinga, i te whakapono, i te kaupapa tō rangapū, i te iwi anō hoki. He tikanga kē tō matariki ki ia tangata, ā, i te au haune, kua huri ia hei tohu, kaua noeho i te ahurea, engari i te tuakiri ā motu hoki. Ākene pea, ko te tino whakaahuatanga o te anamata o matariki, kei tēnei whakatauki e whai ake nei. Matariki ki tua o ngā whetū. Koinei a matariki e ai ki te Māori. Engari, ka pēhea ki ngā iwi taketake puta no i te ao. Ka pēhea ki a koe, ngā kōrero mō matariki, te whetū tapu o te tau.